bise biface benshi basege bamucana mu ndirimbo ariko ntiyishura biface
ari gihe nyene ndabaraba nkabagwiza n'ubusa ariho indirimbo vuga ngo turapere tutarava muri po ngirinda duhe gasopo ko tamwanya afise wo guharira no makopo atoboye hejuru no hasi kujya kwijipo so uyu n'umwaka w'imikoshi no muri biri yabiranditswe yuko mu misi imperuka hazoza abantu bigira imana bakubwira ngo ja muri bibiliya ngo niba wabona gashatsi ngo uce ugashira mu mazi ngo ukanwe ngo uzocukira corona urabyumva
abandi bakishira mu misegete
abandi bakakubwira ngo urumva ngo wewe ngo genda ngo hengere ngo hengere ngo sustengwe igeze ngo uce kwita ngo nk'imisuzi ngi nk'itano ngo ucukire
muri top 5 je no tangaza abaririmbyi bambara neza muri industry ya Buja Flavor Beface no mushiramo Beface kumbura ivyo bintu sinzi ko nomanda kubishega bro
urazi ko twazana n'indirimbo ariko urubanza rumwe rumara nyinshi sivyo
sawa
sivyo
cyane
jewe mu kwambara na competition mba ndimo muzanya ama award iyo award ni mwayizana rero eba naho naje nzu kwishima mvuge ti blaze kumbe rero sintumwanya nyene voilà
Euphraim wewe gute kwa Euphraim tumama nota Beface Euphraim tumama nota nawe nyene
Eh ame ame vaki gangster kwe.
Muri top 5 tumushire mwana wenyewe.
Oya frema numubeshire. Numubeshire kandi nakunda antu bamubeshire. Eh.
Nitumurenga?
Eh urumva kenshi je sundu mwana besha turi kumwe. Akajya Senegal amwitama. Warambeshe vata mutabona. Because we were not on the Tisha Watacho was a Kumarida.
Bonsoir mesdames, messieurs, les fans de Bujahit Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry of Bujahit Flavor. Chaka nyamakuru chama kibaza na bishamu vuga muri industry of Bujahit Flavor. Nkuko tumatubikora reka tumaze dukingurikira imana. Hama dusubira dukingurira n'abagwa bakunzi ba Bujahit TV. Ronald kumwe na on the flow Yuda rap Goliath kabari kumwe na Euphraim Murazi hit song baruka gusohora ni too late. VIP bro.
Yo wagwan man.
Yo wagwambe.
Yo kamkao.
VIP bro.
Pambana hadi termino ti fresh vrema. Yeah.
Pambana na
hadi termino.
Yuda ndabona muri kumwe na Euphraim nga muri kwa gusohora hit song be byagenze gute wende uri mutafite Euphraim aho
projet ni yiwe twara ya ram propose gikogwa hama nanje ndumva nyine yuko bikwiriye hama turabikora hama tubashikiriza igikogwa kimeze neza nawe urabibona
kimeze neza
kirameze neza sana
kuri bize kuri baba bire bro Baba ndi batemera Beface on the flow babone ama collab yiwe yose kwazo mukwa mushikana kure on the flow
bo abatanyemera ni dry yabo nabanyemera kandi ni dry yabo umwe wese arafisi cyakunda nica dakunda rero umwe wese kandi agira choice yani twalazimishi kutupenda umwe wese ategezwa kugira choice akavuga ati burya rero stile kanaka nabwo ari guyanje chanke bimeze kunuku nuku voilà rero cyo tuhitamo natwe mugabe cyo ndicocho vraiment ivyo ndabahereza byose barabikunda nubwo no hindura style barashikonda mu rapper ariko ngize ngiye kuririmba hose barumva nyene yuko ntabivyonga eh ndavyonona vraiment sindwanyo
Euphraim kumbure je nshaka kubaza uwavyumvise gute kuba Beface akomere ko musura n'indirimbo
yo no byakire neza na vyakire neza kuko ni ibintu bishimishije kandi ni ibintu bidakunda kuba kuri bose mbuga kuba byarashitse ku ronde rw'iwanje narabishimye cyane yeah
ni kuba byaragufasha umwanya gute kwandi umwanya ngara gute kugira ngo ubonane na Beface ho ni vyakugoye ko turazi ko arabaririmbyi bafasi bafite izina nk'irya Beface bigoye kubaronga
nti vyangoye kuko n'umuntu asanzwe akunda abantu nico gituma navuga ngo nti vyangoye ya kuko n'umuntu yita abantu kandi afasha abantu rero umuntu afasha afise umutima mwiza kandi biroroshye kuganira nawe
nizere ku gikorwa mwasohoye novuga matunda yamuko munapata wari wayiteze nkuko nyene urukura yabona
uko ndabibona siko narinda navyiteze ariko ndabishimira imana byose yakuri kubagenda
uko ubibona siko wari wabyiteze bisigura yuko wari uteze bizirengeje cyangwa rutigeje bikeye
ubwa mbere novuga ko ivyo nari niteze byari byiza mugora nako uri kuma biba byiza gusumba
Case in Euphraim rero afise indirimbo novuga ko ari ya mbere bro
si ya mbere hariho za come over fire bari besha ni nyinshi mugabo iyi novuga ko ari imbere ya mbere bivanya nuko nakora munahora nkora ibindi
kandi iba ya mbere itumye tumenya na Euphraim
iba ya mbere kuko no musi tuganiye ari yo twicaye senga mugaharo izindi mugo niyo yashobye kuba yogira dufata nka basanzwe bumva indirimbo ntibamenya ati nizanaka muguno munsi bari ko baramenya mwenezo bivanya n'indirimbo to right here
ni be face tugize imisi tumubona agira makolabo zitandukanye n'abaririmbyi benshi batandukanye cyane cyane baririmbyi mbo batarafise batararonka izina nk'iryo be face afise be face ni giki urabana ni kugira ngo uduze abandi batoyibaho
jewe ni ndaba impano bafise ama ni gutezanya imbere jena cyo mfise no bafasha bivanye n'ama dufata kuri bije mugabo kuvyereke step nagize ndibifuza ko nabo boyishikako rero nce nkora ivyo nshoboye ari byo byibinyene tukorana indirimbo tugafashanya kuri share urazi ko hari abarimbyi benshi mu Burundi bakora ama collab n'abanyamahanga ikarinda ihera batanayi postings ivyo bintu urumva ko bibabaje kandi n'ama collab babayarishe rero jewe uretse nukundi hacanye kugira ikintu ibyo sindabiraba shaka gusa nyene mboneti naka yashisa hashitse vraiment rero icyonzi cyoco mu gihe rero atabije mfise akarizo kimene kiyagaho gahambije ntanga ivyo mfise kuri rya zina mfise rya public inkurikirana ndifuza ko niyo talent yindi yo bakurikirana
Euphraim nk'umurimbyi nka B-Face afise izina nk'irya B-Face uba wiyumvira yuko B-Face akeneye no kuvuga tumbo arakeneye amahera no vuga yuko uri hinzu arakeneye amahera no vuga yuko yo kwibeshaho oho ico kintu nacho bigeze wiyumvira kugira ngo agufashe kuri iyo ndirimbo yawe
gisubiramo
kugira nawe nyine agira ico yunguse mara gusohorana indirimbo
hagiye umuntu agombye kugufasha kenshi niwe yabishatse novuga ko kumfasha niwe yabyiyumviriye avuga nti kuko yatabishaka ntibyari gukunda nico gituma haro byinshi ntovuga kuri ivyo mugano bishimira ibyabaye ya
ni B-Face rero kubgwawe ni izihe nyungu kumbura wa wararonse umaze gusohora indirimbo na Euphraim
jewe na sinovuga ngo inyungu kanaka uretse peut-être ko ari migisha kubera ko Euphraim nibaza yuko ibikorwa amaze gukora si byinshi gose gusumba ibyo nje nakoze rero inyungu hanini iri kuri Euphraim kubera ko ni nacho gituma kandi yandonde twira dukorane nanje inyungu indiko ni yuko nimigisha yiwe ndayakira ni yabafane biwe ndayakira ni yaburongozi bwiwe ndayakira bisigura yuko inyungu niyo nyene hanini hama naje yo kandi iyo nkoze igikorwa nkagikorana n'umuntu abanyagihugu batari bamenyereye kurusha nkuko je bari banze bakacakira neza niyo ni inyungu
uriya mvuga ukoresheje B-Face umuntu acha yumvira ibindi B-Face ni mjanja sana wo profit imigisha y'abandi bro
mbo imigisha ntuyitahura nawe neregara yarayironse iwanje
kugira baranze imigisha ya B-Face bro
eh novuga ko narayironse
kubona navyemeye ko turirimbana niyo ni imigisha rero urumva rero ntuhavu duteranya urabe hari n'igihe byakunanira kwishure guteranya mugabuze guteranya abajamanga
B-Face ni uvuze B-Face wara profesi migisha yiwe
oya sina yi profesi wewe ntambajije inyungu none washaka mvuge ko atani imwe hari
okay wara profesi migisha basi
na ni bintu byose na profesi byose
ndavyemera
yego
Euphraim wara vyemera nawe byo B-Face avuze
ya novuga ko sino bihari kuko ni ibintu byibonekeza yego
kumbura rero washimye ku ruko ririmbana na B-Face kugira ngo agushikane ku indi level
ya mugira kuko iyo ntavi iyo ntano nakora indirimbo nawe dufate nka ikora na jewe hari gitari kumera nkuko mwayibonye kandi nkuko yabivuze iyo tuyikora nikaba nabi rwari kwari uruhombo kandi byari kuboneka nabi kuri we
nawe
nanje byari kungaruka ko
kubera
nyine baravuga sasa ndugu yangu izo collab munazifanya afu munazisikia wenyewe nundi ni nta mpamvu yo kuzikora nico gitumubona duherekezanya nkavuga je no musi turajana kuri Bujahit TV tuyisigurira abanyagihugu twumve neza ko igikorwa twaragitanguye tugiheze je ni komeze ntanguye ikintu ndagiheze ya
ni too late rero indirimbo tubona mu masana bisa nuko B-Face asa no wigiza hi umukobwa ariye kumbere ya mubenze kumbere ya muci inyuma nuvuga ni titre ni wayizanye na idea indirimbo ni wayizanye
ya titre narayizanye nuvuga ko hariho byinshi twashobye kuganira nawe titre narayizanye arumviriza mugira twiririmbe nuko abanje kuyemera kuko iya tayemeye handi kwari kwiririmba ya
igitangaje nuko wahaye B-Face rya role kuri kiyo tatayike nyari windi nyene indirimbo
rya role tuvuga ko kira muntu yaragiye arandika nanje ndandika yarageze odovuga ko hagiye nanje ndirimba nkabandanya indirimbo ya cibi nkongomani mugabo yaririmbye ibintu abona ko bikwiriye nanje ndirimba ibintu mbona ko bikwiriye ya
bavuga bati ngo kari ku mutima gasesekara ku muntu akumbure akari ku muririmbyi tugakonera muri clip B-Face ryangeso watweretse muri clip byo bisa ko ari ko wabumeze mu buzima busanzwe bwa B-Face
we yakubwiye
wirukana abakobwa
yakubwiye deja ko arishije yiwe yazanye
oya kuri kinana tayiki nico kibazo ufite biface
nayo cyane bwaze kuvuga eh wari kundindira d'abord eh urumva ama rero kubera yazanye sije je nakurikije sije eske no banagiye out ya nagiye inyuma yayo canke nakurikije sije nyishura
warakurikije sije ko vyakubwiye
nimba nakurikije sije ucumbaza ibyo mu buzima busanzwe gute
oya mu byuzima busanzwe kobera yuko uyu nyavuze ati nuko urwa amafilme biface ubwira baguhene uvuge acting ahantu nuko bavuze ko bati iyi role biface azoyishobora canke ibisanzwe biface asanzwe abibayemo
oya si byo mbayemo kandi nazibone bibaye no bikora kobera rega biya naririmbye birabaho kubandi no kuri je byo mbako nawe byo kubako ikintu kikunaniye nyene uragisezera mugabo je simeze kuriya oya iriya ni action eh ni mbere ya kamera kandi ni umuntu iyo yakugiriye amakosa hari ikintu reagisa wewe urafise ngene reagisa peut-être urira hari unda reagisa gwana hari unda reagisa funga isura je rero nanje na ile narashishije mvuga ati blaza wewe rero wajipoisha wewe bibandanirize nawe bajam na mpamvu yo kunesha umwanya ariko nisije eh
naci bitwa gese kubureje icyo nari nkene na kironse bife za kugati je narashishije nkuko byo mushikira nkuko no munsi nyene iyo cagesha kujya nyene twabibonye muri clip video
oya sikujya navuze nti kandi nuzisho kumvugira ibintu je navuze urumva
esko uvuze ga biface
asiko navuze navuze nti iriya ni sije Urya mujama nandi nakubajije eske nagiye inyuma yayo canke narayikurikije
warayikurikije
imbara narayikurikije ntumbaze byinshi jewe nanje hajye imbere ya kamera ni action ni nkakunya nawe umbwira ati gira ibi nibi nibi nkubu uyu jya uranashike yatubwiye ati umvirize hindukira murabe inyuma tuzo kubikora kobera ko ni wari watubona kuri ekran sivyo avuze ati iyo nkofero ubitse gucya sidakora mu masinezi ningeza kuvyumva kobera ko niwe ari wara tu directing bisigura yuko rero hajya hari kuri kamera bivanye n'ibyo naririmbye natezo kubiviva ariko sikuva byambaye ko ariko nimba bitambaye ko n'udafisi nkarabona uzita we birashaka kuba byara kubaye ukaba wara uri kuri kausha gusa
ngaho kausha sinari vyurabizga biface
birabaho
ngaje ntibirambako
none ndabije
kumvugira ibintu biface
voilà awuratangwe kwiyagiriza birashaka kuba byara kubaye kandi urumuntu
eh yabambira kugera kuri yagiriza biface
nimba utari umupede byara kubaye ko yakweri
oya oya biface byo tubireke biface
cyane nimba utari we bizokubako
oya ari bizombako biface bro ivyo wonye biface avuze none waravyemeraga manika ivyo kubako bijya ariko rakina nawe nyine
nibaza ko urumuntu ubaho ntivyo bura kutakushikira ya kuko turirimba canke tuvuga canke tugakora ibintu bimwe bimwe bisanzwe bibaho bitabayeho nawe bafite ikindi gihe bizobaho yeah
mbega ko warazanye ijya nuvuga sije ni true story byakubaye ku buzima busanzwe canke
ya ntivyambayeho mugabo naririmbye ibintu niko ndiyumviye ko bibaho kuko nushobora kuja ngaho hari ikintu ushobora kuririmba umuntu akakubwira ati icyo kintu nawe ukiririmbye ntikibaho kandi kizokwigira kibaho mugati twarimbye ibintu bishika kandi byama byashitse yeah
je nakeneye kumenya feedback umaze gusohora indirimbo bro izo waronse
ya ni nziza umucaka kandi nziza
byerekeye abafana fan base yarongerekanye cyangwa yaragabanutse
yari yongeye cyane kuko iyo gabanuka ntimuba mubibona uko mubibona uko kandi uno munsi ntuburi ngaho yego
kabisa arabivuze kandi nyishuye neza kandi nyishuye nk'umuntu yize bro warize ma
kwiga naragerageje
ubwo ni umuntu yize
ahubwo ni gente kwa n'umuntu yize
ubwo ni wize ga bro so mama
turaciga
urashiga bifesa riga maze bifesa uriga
nawe washindi ko ndiga
uri kiga uriga nga
yego
yabo kona soma
none bibaza ugira ngo narabura ico ntahana eh siburi ico ntahana oya
manuze gutana ngai umujyana kubajije
bo biravan ndashaka no kuyihaje cyangwa abanyagigu bakaya duha eh
biface novuga je ari mu baririmbyi ba mbere ngaba zikwishura ibibazo by'abamenshi makuru kandi ni umuntu uririmbyi wa mbere ugiye kubaza ibibazo ifu kugenda witonze neza biface nzi ko ibyo bintu bamaze kubikubwira abandi
bo sinzi ntavyo bari bwambwire kiretse yuko je mva muhira nyene mba numva neza ko ngiye gukora ikiganiro ico kiganiro naci kiganiro bihavuye mu irivuga kuganira rero turayaga tukaganira ibyo tudahurije ko ntituhuriza ko kwera wowe urambaza nanje nkishura
mu biganiro ma
api cyane ubujya je ndumwana mwiza wangu nuko iko imana
umwana mwiza abeze gute biface
ngire felicitation je ndumwana mwiza sana
na felicitation ndaguhaye
urashaka kuginyime naci twaye gusa ico umenya ikiganiro umva nokuganira wowe urambaza nanje nkishura hama rero kandi cyo ntashaka kwishura ntuki inyishuwe ushaka siyo ndaguha je nishura ivyo nshaka rero nje itumucuvuga ngo nakaze kubera wewe kunda kuba icyo ushaka ushaka kubaza kigenda ukonyana ariko siko byategerezwa kumera
ikibazo nuko tusanga ari ibintu baduki twatuzu kuri ariko mu mukagerageza kuguhisha biface
ya biravana ntuguhishije niko era tutaba tubishaka nyene eh
bya ari kuri kuba tudakeneye kujya mu public bro
bivanye n'ingene bitajanye n'akazi dukora nta mpamvu yo kubishira kuri televiziyo eh
ni biface re muri no misi ratsige tubona indirimbo zawe mba zidatandukanye n'izo twari tugize imisi tubona kera z'ama flowing azikirwaga ugira ama rap ubonye tugenda tukubona muri R&B sana biface why udashobora gusubira hamwe hakera
nzusubira yo kubera imbuga ntebi yarara kwera rap niyo yatumye abanyagihugu bamenya niyo nta mpamvu yo kuyiheba rap kandi rap niyo style yanje jewe ziri handa zicishamo kugira ngo abakunda R&B abakunda reggae abakunda ande urumva umwe wese yisangamwe because essentiel nuko ntavyonona sivyo
yes
nibaza yuko nimba naririmbye neza bakabikunda ivyo birakwiye nibaza ko ata mpamvu nimwe rero yo kuvuga ngo nabihebye umwanya wavyo urahari kubera ko nije ni programa nabo dukorana
kumbure hari aba bafana kumbure bagukunze kubera rap biface urashura kuba uborohereza nabo nyene
nabo ndabarohereza kubera zirahari nyinshi ariko ntizishe zisokera rimwe kandi nashaka nkubwira izi zose n'ama collab ntabwo ari ndirimbo zanje
ni ryari nabonye studio ya Mutama Big Fizzo mugani Desire avuga ati biface tubahe turekure
Chatsi kuvuga
yari song ashize kuvuga ati biface turekure indirimbo hari indirimbo yawe na Big Fizzo
irahari
eh wamwishuye gute biface twitege ryari yo indirimbo bro
bo yarabajije rero
inyo biface
aye yashaka kubaza jewe gusa ni yari kubivugira kwaje yari kubibwira jewe inbox mugabo hagiye yabibwiye na bamwebwe mu murayitegure rero umunsi rero yashoboye kudecida kwisohoka fresh atara decida naho muzuhirindi
eka twumbe tuyirindireho izo bimeze guteza bari indirimbo ya beef bari indirimbo yo gukosora abantu kumbure batigenza neza kumbure miss biface benshi basigaye bamucana mu ndirimbo ariko ntiyishura biface
ari gihe nyene ndabaraba nkabwiza n'ubusa ariho indirimbo vuga ngo turapere tutarava muri po ngirinda duhe gasopo ko tamwanya afise wo guharira no makopo atoboye hejuru no hasi kujya kwijipo urumva ni hari ukuntu navuze ati ariho nabanyidogera bavuga ngo ndabateranya ubwo se kubateranya nzobagwiza n'ubusa kandi inyisho nzotora ndazi yuko ari ubusa gusa urajumva rero ndabaraba tunkinumira kitigiri nasavye n'abantu 10
igitigiri kirakwira rero mutaho
abarenga ko ningwiza murongo umunane nibo mbona bari ikatu ariko bizogenda fresh
bizogenda neza
wewe wende pore pore ndugu yangu kubera ko yari ihusi byare bihumi
kumbure biface byabwire kandi bikurikiza ko nyene none Euphraim ho nakindi gikogo giye kudushikiriza ka bro
nibaza ko ibikogwa ni byinshi kandi mubandanye muvyitega tuzobanza dukora ndetse binashitse tugakora ikindi canka kanyemera tugakora ikindi tuzagikora nta kibazo
je no vuga no kwizeza yuko kubera biface yaramaze kubona aho ushoboye naho ugeza kumbure je nizere ko azokwemerera kandi
reka tubirindire reka tubirindire
biface muri ya ndirimbo uri kumwe na Euphraim no vuga too late ni twin wigeze flowing a bro orfata chorus gusa kwanini
si chorus gusa nararimbye na verse
yego verse sa ntwigeze flowing a ugize za flow za
oh yeah hari ndirimbo zita ofe twera ko jewe nkina na ni beat yariyo yose nibaza hari hi yubona ngo irakwiriye mu rap n'indi ndakwiriye mu rap essentiel nuko ujya uzokumva yashize mu rap muri beat yariyo yose n'azo aririmba style imwe nk'impene rero jewe kubera ko mba nziti burya rero no munsi hakenewe yuko no munsi duhibongoza muri no beat ndumva rap nizikenewemo kubera rap irafite ya parte na kawaida urumva nimba nakoze trap nimba nakoze old school nimba nakoze reggae ifise kick ya old school izo zose ndashaka kurapa mugabo numvise ari indirimbo iririmbitse ikeneye ama melody byose ndabishobora none nakubajije essentiel suko nayiririmbye neza
wabikoze neza bro kandi twarashimye
yego je nibaza ko atacho bitwaye
muri top 5 je no tangaza abaririmbyi bambara neza muri industry ya Bujahit Flavor Biface no mushiramwe Biface kumbura ivyo bintu sinzi ko no ndakubeshega bro
mwana umbeshe vraiment none nubangira kangaya
wewe
ndabwira
ndamutumbwira wakangaye mama
aho nochamaza kubaza ati mugira ubitore ivyo bintu urabiki wisungike
muririmbye ikintu yambara ariko nahindura
imuzu imuzu z'ubwoko bwinshi icyo urabira ko wewe neza neza
nashimye ni impuzu bro
Nirido ni muzi.
Uramureshime nawe pe.
No. Najatse kukubwira yuko ibyo byose bya partie na mu muzi. Eh namashuka ni muzi.
Boje ico ni isunga kuno biface yambara style z'ibirato, amapanaro yambara, amashati yambara, ibintu yambara mizosi. Bo sivyo ubyo umuntu n'umusi cyuzo mora n'ico.
Icyo mugira cyenda ikwishura neza wavuze ko muri top kubangaye.
Top 5.
Five bisigura ni bitigira bitano ntihenze urashobora kumbwira umwe muri abo bane basigaye hamuce ndakubwira ati ikibanza ciwiwe yoje imbere y'uwo muntu uvuze
je biface numugira wa kabiri
umugira wa kabiri uwa kabiri wamumbwira muganda ndabe ko adoshobora kuba wa mbere biface
mugani Desire wa mbere
byo vana nivyo buraba umugizi wa mbere erega na umugizi wa mbere ntaho harira
biface ni wa mbere Biface on the floor wa mbere mubibona gute andika muri commentary ko ubona Biface that is a Biface genda kuri Instagram yiwe urabe post ziyo Biface urashira ko urabe zamuza amashira ko si uzikunda ugire Biface wa mbere sivyo on the floor bro
yeah je nashaka ndabishure mwese hamwe naho urubanza rumwe urashiko twazana ni ndirimba ariko urubanza rumwe rumara nyinshi sivyo
sa
sivyo
eh cyana
je umukwambara na competition ba ndimo je umumbonye mbere we muzopo weshi sivyo Wewe uzonkrasa ushaka nimba urya muntu na mujyohe kuri look iwanje azombwire ati mani wambaye neza canke yivugira ibyo ashaka canke inumire naco bitwaye azonshira ashaka mugabo Jesus ushaka gukompeta n'umuntu ngo nambaye neza kiretse muzanya ama award iyo award ni mwayiza na rero eba naho naje nzu kwishima mvuge ati blaze kumbe rero sintumwanya nyere voilà kandi arono urushaka kwambara ni ibintu bikaze rero nubegwe numuntu yambara ibintu bi simple akabego rero sinzi vraiment muri ico gihe je sinzi mukubegwa ngo ni gute
mpere no kuri Timbaland wambaye kuri no mwanya biface siyo menyereye mbona je kubwe bayo na bay de paysage bro
nawo ba trap ize nangora nkwira uvuze de paysage urumva uzubona ni yindi je kubera nanje ndakunda kubegwa ndakunda ibintu vyiza eh je nanje vraiment ibintu vyiza ntibingwa nabi
mependeza kaka
asante ndugu yangu
umetokelezea kinoma
yani asante pia ndugu yangu na umetokelezea lakini
kaptula we
sio sana
kaptula
azini za nyumbani kweli
jacket chakala iki Euphraim wewe gute kwa Euphraim tu mama nota biface Euphraim tu mama nota na wenyewe
eh ameva ki gangster kweli
muri top 5 tumshire mwana wenyewe
Oya vraiment numubeshe. Numubeshe kandi nakunda abantu bamubeshe. Eh.
Nitumurenganye?
Eh umva kenshi je sinundi umuntu abesha turi kumwe. Eh. Rero ureke kubeshera abantu barenganye. Nabivuze essentiel no kubegwa, no kwambara nyene ukaba. Kera bagenda bahenyimiriza iri hejuru none ubu wimusigaye mwishima ngo nakango yatejeje n'amavu n'imi wapi wapi
neza neza
eh ubwo ngubwo nyene ni ikibazo mane
biratagaje gose biface meko ngo tukutuko turabona abaririmbyi bagenza bari ibintu by'amafilime ko zitakubona biface
ya biravana hari bara ritabera imbwa kwere ubonye imbwa ya vere canke ya rouge uzoshu subira inyuma kubera niwayitumbereza usanga ari igisigo bo je na amafilime vraiment shoboye gukina ariko rimwe na rimwe ni action none si kwimenyereza
ariko je kubwaje muntu umwe ngo urabishoboye biface
ya narigeze kubigerageza ariko iyo filime ntiyasohose mugabo ndumva nyene sino buwanyu no gerageza tuko nshoboye ariko n'umunsi banyize nzo bikora
Euphraim rero twizeza rero abandi rero bikubikoga rero uzugiye kudushikiriza Euphraim
Sibira mo gatoy
twizeza kumbure wizeza n'abari ko aradukurikirana kubikogo giye kutubira nitumenyere mbo ntusori hit song uryohegwa ni hit song biface mwakoranye hamucu ryama ko nibenshi babidukorera tugacha tubura Euphraim yanyiki turifuza Euphraim abuze kuma wabundi nyine tumwa tubona cangerengeye wawundi
ya kubganje no vuga ko bavyizera ibikogwa inyu imbere ko niko kwivuga imbere ni byinshi cyane mugaho district yatubwira abantu abacanke nabari yabandanye kudufata mu mugongo kuko nawe tukokora ikintu atabantu bagishigikira ntawo cyoshika nico gituma navuga nti cyane cyane abafans niyo batumye turi ngaha batabaye ni nkuko guhati ube kuri isi wenyene umuntu aguha amahera ntacyo yakoza bisigura ko rero nibo abosi bacu babandanye kudushigikira muri binabiriya ya
gira kuna YouTube yawe na Instagram na Facebook yao.
Yeah ni wakuandikizina ni Euphraim PhD pambana hadi termino ama Instagram nuko Twitter nuko nyene yana page uandika Euphraim yeah.
Kugira u following umuntu ni gike wewe urapo.
Jewe jewe gusa iyo mbonye igikorwa ciwawe ubo wakoze aho nyine nce ndagukurikirana ya nta bindi bintu birebire ya mfa kubona ko ico kintu kibaye interese kuri jewe
Biface kugira ngo afollowing umuntu kuri Instagram cyangwa gire subscribe kuri channel y'umuntu niki cyaraba Biface
nuko hari byo ndamwigirako
atavyo wigirako wewe
nta mpamvu nimwe none no gufollowinga kugira umfashike kwera uri umujambo oya api yego nkiyo nshaka peut-être kuraba utuntu twiwawe mugabo nyene kenshi je vraiment following umuntu afise ikintu anyungura ashobora kuraba ibyo ibyo akora ndabikunda yego abuzobona na followings n'abantu mba nzi neza ati abantu ndafise icyo ndabigira ko ndafise ikintu ndakunda ibyo bakora mu majambo make eh
Kesi wakubwira tsingwa akajyoshi ni gahora mwitamo kuna mandabi yabwira turakumwe na on the flow Yuda rap Goliath nkuko yamabidukorera ariko Biface acaroho mbaya turagukumbuye muri hip hop bro turakumbuye muri rap bro
Ni ubivuze cyangwa
Cyenda bivuze kubwanje ndagukumbuye man
Ah maze kumva umunga akubwira ndagukumbuye
zo Biface no ubivyo ukuravuga ivyo bintu uri kuravuga n'ibisa man
Maze kumva igihungu nkawe wo
cyivya Biface ivyo ni bisa man
Nenyumviriza none man eh none we kukara none
Umviriza
blaze no uvizinga yungu nkawe we cyivyanwa kikubiye ngo ndagukumbuye Urumva aho tutangura kugira ubwo umutima ugashimba Kako kumva umukobwa kugenda gukumbuye ni uvuga ati Nani ndagukumbuye ariko
Biface
ngumbuye
rap ya
A rap ya anje ni vuba cyane zirahari nyinshi ariko nyene nakubwiye ko imbwi dabi yarara
ariko vuba yawe Biface ni imyaka 3 umwaka umwizohera Biface
yani ni kubera ko nanje ndi program ndabona ibikenewe ega nkoreye kuri wewe nkakorera no kuri urya nza gusanga nazimiye kubera ko nanje mbafise plaza anje sivyo rero ariho piti byinshi rwa bimerera kwa amenye kibaza ngo je sindabibona
mubirunguruka gusa
apiga tu chabo kama vile majuto ndugu yangu wakati nitaamua yani na boxers tafikiriwa kweli nitazichana yani nizichane yani zichanike
mpaka zishikike
ya man ariko ni fresh na competition ndimwo nkuru muziki nyene mpowesheje essentiel ni ugukora ivyo bakunda batabikunze naho tukabireka tugakora ibindi bo nta kindi vraiment mugabo ndabizi neza ko indirimbo za rap zirahari nyinshi hariho na collab mwamwe ya rap miss yana yikimesha kweli gusa mwanya wazo urahari tushimira imana kandi tubandanye nyine urumva tuyisaba amagara meza kugira ngo tuzobikore turi fresh ama mwakoze nyine yego
niki gishasha kumbure Biface yabonye muri 2020
2020 bo gishasha je nabonye kimwe hoho
uvuge kimwe gisumbi kindi gisumbi bindi
bo gishasha narabonye tanganya kitwara itwara ubare bw'abandi ikindi narabonye rusize rutwara inzu z'abandi mu gatumba ivyo byose ni ofet narabonye corona ihagarika ama activities yose ku isi urumva ivyo byose nta gishasha nabonye mwatari mikoshi gusa urumva
tuvuga twaturapere twamatukurira ko
man twa nacho tumaze ubaza ngo turafise puissance kurusha corona turafise puissance kurusha Tanganyika twari ububare bw'abandi dora tuja kujyorererwamo no kame babo nibisanzwe je ndabashatse nubuno bakorera ko je gusa nije ni plan fya ingene nokora So umwaka w'imikoshi ariko
ndanabari nyegeje waragerageje kunyegeza Biface twakubonye cyane muri 2020
mu vyerekeye muziki ku vyerekeye
iki muri circulation mu concert hose twarakubuze
ya none kubera iki tutokubahiriza no ibintu ikintu cyase tufye ama activities ku isi twebweje tuguma twiyerereza nk'impene zo muci no rero iko bigenda kose na jeho naratembere imugabo nari mfite ama limit ahantu hari abantu benshi sinahagende icya mbere nakubwiye Tanganyika ko yasaze muri ntuze muri 2020 rusizi habaye ibyago byinshi tukabura n'umukuru w'igihugu wari bwa byumve wewe nibisanga gusa mugabo rero n'ugushima imana nta cyo kuvyabaye byose peut-être birafite gituma no muri bibiliya biranditswe yuko mu minsi y'imperuka hazoza abantu bigira imana bakubwira ngo ja muri bibiliya ngo niwabona agashatsi ngo uce ugashira mu mazi ngo ukanwe ngo uzocukira corona urabyumva
abandi bakishira mu misegete
abandi bakakubwira ngo urumva ngo wewe ngo genda ngo hengere ngo sasitengwe igeze ngo uce kwita ngo nk'imisuzi nge 5 ngo ucukire ibaze vraiment ivyo vyose twaravyumvirije mu WhatsApp ubwo bisirikira kandi hari ababikoze bisigura yuko muri bibiri rero vyari vyanditswe yuko mu misi imperuka amasengera zugara amasoko yugare ibibuga vy'indege vyugare kandi vyose vyagenze uko nyene
bya kabisa
ya muri ico gihe rero nshuti yanje
twitegure rero bife cyuvuze
kwisanze iyi ni urumva nico gituma ahubwo mukwiye gusenga wowe uhimiriza hano gusenga ntibabahe imiko imana irafise puissance irafise ivyi kontrola ngaha bigira abamesha abigira abapfuma abigira abarozi abashetani bose bari munsi y'amaboko yayo rero bisigura yuko ni decide ivuga ati nibi 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 rero ico ukora kubera ko ubuzi puissance yayo uvuga ati imana warakoze kuvyabaye ariko udufashe bihave gusa ivyo byo gukara bavyo byurashaho no gukara bugeze haje umuntu agaca gucira mu maso ugacugende yitwaye mbona ibisanzwe rero no gusenga tuvuge ati imana turinde ko duhoca aho siturahe nk'intebe sinzi wayikucaye ko ninakora ko nkacha ndayitahana kandi nje zihaje nakarabye
iyi mikro ntuzabantu je nayihaye
wewe nyene uranyegereye ndabi aho hari n'udute twanshitse ko nga ibintu byataye so no gushimira imana rero ntukongera dusenga yego tukabandanya dusenga nta kindi vraiment ibisigaye navyo muri ivyo bishasha nabikubwiye ivyo turapere tuvyihoze mugabo byari bishanga gusa kwere
abafana n'igi kibabwire rero biface
kubiro abafana nubabwire yuko je ndafise indirimbo nyinshi muri studio zitaragera gusohoka ni indirimbo zishika nko kuri sino ziharura ariko rap zirimo vraiment zo yana zirenze kandi vuba vraiment ndakorera ko kuri ico kibazo c'amanuze ko si wowe uri kurayireklama wenyene eh hari ikintu nyene mba napoesheje muganda bibona tu eh hajya
ivyimbiro vyabo amakunze nyabyo ra idea
buraragura eh ndayakurikirana je ndasoma ama commentaire hajya n'ikiganiro mba nakoranye na wewe canke nakoranye na naka ndaje kuraba ivyimbiro vyabo hari abagutuka mbo umuntu araje no gutuka atani cyo mufuye
Eh,
akazi nyina bagutuka naho uburu umwana mwiza gutavuga ati ha uwo numubono just guyanje mane je ntari guya wewe poeshe ntugware umutima ku buntu bw'urofa ni ipoeshereze anyakira uko ndikwira ko nta draft se guhindura isi James ngene meze na office ngene meze
kandi cyo muhanura nuko two turabona ibimenyetso by'isi kugira ihere nuko yo kwitegura
yes ahubwo uwo bahimirize basenge mu kama wanje
cyo ratijwe biface
Jewe ntabatijwe cyane ndu mu Kristo kandi ndazi neza ko ntiremye ico nico gikuru eh nkamenya yuko neza na neza yuko atamuntu numwe yoza imbere y'Imana eh ibyo birakwiye tu
urakoze cyane biface
ndakoze cyane nyene ndakoze
akafera kidogo bro Euphraim niko rasi tugirira ko na biface ikora sumenga mwara isangi
imbere yuko to duhera heza nagomba kukubaza hari kintu numvise bavuze twavuze amajambo menshi mugabo nasa nk'uwafashe mu kantu kamwe hari kintu wabajije nti jewe ndakumbuye biface kuzokubona uku kandi sivyo ndibaza cyubimenye hama nagomba ndakubaza eske ibyo yakoze ubu warabigaye canke n'ibyashika akiyongera kandi agakora nk'uko yari yakoze azubagize nabi nashaka kunyishura
kuba ndiko ndadeclara nuko yanjyoheye cyane kandi wabwira ati uriye rimwe kumbure utasosewe wo kwifuza kandi gusaba
neza ko nana narabitovye kubera nti wari kurekura ama rap mu gihe ntabitovye
basi tubaza
ariko baradukurikirana bavuge basi ko naririmbye na bagende kuri channel ya Euphraim barabe ingene naririmbye
ari mbye neza ariko turakumbira kuri flowing bro ibiri ku mutima 12
canke wo mukumbuye mukugira akore bijye ushaka yabindi wagumye ubaza ati babarapera banaba nawe nibyo mushaka ko
ibi byaba ibi beef face amfetera afite ukuntu ajyusha indirimbo ibyo turabizi na nyimo biface urafise ukuntu ajyusha indirimbo kandi biface arakora disinga biface aravuga ishwara rimbyo twe tutabona ariko we akabivuga tukavyumvira mu ndirimbo za biface
ariko nasa kumvuga mvuga ibyo nabandi bose mvuga n'ibyo abandi bose bazi ariko bo mukundi singa bavuga n'ibintu bidakenewe bo muziki je ndakudisinga bivanya no muziki Jesi ndakudisinga bivanye n'ibitajanye no muziki. Oya ariko bobo ceba kuma bandirimba umengo ndi Yesu. Babura kubira Imana.
Ndukushoboye.
Eh ariko nivyo. Nishaka kurondera umwembe muziki iti civoka. Ndiye cyane bishoboka. Rero nuko bimeze je nuko uri vraiment nabikwemereye. Ngiye kubikorera ko.
Safi sana Biface yabitwemereye. Nawe ndazi uraza kwandika muri comment yako kukumbuye rap ya Biface ama tugira aka capella kidogo. Ko ukora sumenga mwara isanga ijya ndirimba.
Ya nta kibazo.
Tugira ko
Jesse meze fresh.
Ikubite wenyene ntaso.
Ntaso?
Ntaso. Waza kwita ko kaka nzakiwa ndibaza.
Aka gute.
Aka paragraph kiwa.
Nako nibuka.
kuyuka akibage
grafe agona kunzi
aka paragraphe ka waririmbye upre yawe basi
oya nikora sigusa narimbe kora sinacho tu
raza kujya kono
je vais accompagner
tu vas accompagner
yeah
brochette oui
non magique eh
tugira
dizera ndiko isore ha yose mugabo turashobora kurimba chorus ya
ingo icare ngaha rero hagati cera hajya take mic bro ifata maju ifatira yena
aha igenda direct maguke
bifese abaye mu journaliste wa Bujahit
ariko nubwo no muba
no va hipokitre
yeah come da check sound check sound blaza do hear me man
beat
yeah akaja senegal mitama warambeshe fatamutabona because we wanna unutisha batacho baza kumarira yari je nigirira agiye kwirabona tule 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 yaman again dude bro
bombo clad fire in this for this industry buja flavor tukumwe na beef face on the floor for this industry tukumwe kandi nande
a frame pambana hadi termino
Yes bakubwira yuko akajoshi ni gahora mwitama tuzasubira inshallah imari bikuza kumwe na beef face on the floor
akajoshi kadahora mwitama
yaga bye rero nubagira kugira subscribe